Anita Works, a fine girl from Uganda.
Kuona hapo mtu wangu na shi